She didn't know.
Yeah, she didn't feel like, I don't put you on the yard. I, 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 I